kuzomele aXolise uNgizwe ngeklipu athe kuyidedela lapha nakhuluma khona ngoZimdolla. Ngibingelele engiphinde namukele kuyo le channel ehamba phambili Red Inkeza. Lami igama engumfezeke uNtuthuko akhumalo. Bathi lasibona amagomede mawuthi usemusha kule channel engizocela enze show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukomenta nokulike, kanjalo futhi nokushare. Bafethu bathi kuzomele aXolise uNgizwe ngeklipu ayidedelele laphana ngoZimdolla, intokazi esakaza lapha nokhozini. UNgizwe uke wadedele enye yamaklipu laphana ekhuluma khona naye laphana uDr Khehlelezi ohlelweni laphana isintu sami. Kulolu hlelo ekade buza khona uKhehlelezi ke laphana embuza engezinye izinto azakale bhavamula laphana, esho ukuthi yena akazalale noZimdolla laphana. NoZimdolla ekuzomele abachazele abantu ukuthi yena akaze alale naye. UKhehlelezi ubese dedele enye yamaklipu laphana eXolisa ekuZimdolla. Kwaziseke uke wafonelwa ebuza malana noludaba, ekoda washo ukuthi akalwazi futhi emalungekho laphana ekhasini la YouTube esintu sami, kushuthi akasondelene naloko. UKhehlelezi ubese dedelela iklipu waXolisa ekuye laphana uZimdolla, wasesho ukuthi noNgizwe naye ekuyomele dedele enye iklipu eXolise engokwenzekile ukuthi akhulume kabi ngomakoti womuntu. Bafethu bekuloludaba benginika namhlanje, ningakhohlwa uke lapha na ku comment section indlulise wena umbono bayelana nalolu daba lolu. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare. Ngiqhubeke njalo andilalele inhlelo ze Radio Inkeza. Niphathe kahle, nibe nosuku olumnandi. Ngithanda kakhulu.